momo na timo ber toricho ema loro ya jawar ye ireba di mundi gola teme yesu na inkiweya to anala nono manyakachim aseguto e chungepini tupoka yudo kwe machum kendo asate momo na timo ber toricho ema loro ya jawar ye ireba di mundi gola teme yesu na inkiweya to anala nono manyakachim horo humare mundo tayajale yesu Pinje tuche biro malish Yesu roge Jomoko la musanamu Moko la mojichene Baba roho mare tana Baba roho mare Mono tayajale Yesu Pinje mamualo Pinje timu Watimu muda Roda Pinje goregi pinje tuche biro malish Yesu roge Mokola musanamu, mokola moja chene Baba roho mare tana
Mokola moja chene Baba roho mare tena.